Hey, Summer, can you say flower?
Yeah.
Can you say flower?
Say
flower.
Flower.
Good girl. Can you say doctor?
Doctor.
Say doctor.
Doctor.
Good girl. Can you say ball? Can you say ball?
Da 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 da